magharibi mondo mi itwoko Kana bimo nuga gigi pile pile wanigi osip na kai simen woodlock jowl Toka dek di many lung mi chunge wiye nyithiwa kato gada mag mondo mine oko
Okodo, one wa wela wela, tego wa wela wela.